Murakoze mwese muteze amatwi ikiganiro kabizi mu buhinga bw'ibyuma hari Rusiya kabera leta y'u Burundi muri kino gihe nifitaniye imigenderanire myiza namwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu ya nyuma aho bibonekera akaba ari raporo ya ICG ryashyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gukinga amatati bakabaheruka gusohora raporo aho berekana bimwe bimwe bitagenda neza na cyane cyane mu bijyanye n'ubutunzi aho bagaruka kuri politiki ya tolerance zero ya leta y'u Burundi rongowe na nkuru nziza Petero ariko kandi bakagaruka no kungene bamwe bamwe mu bantu bari mu butegetsi uno munsi batunze ibintu byinshi ibyo rero muri leta bakaba batatevye kugira ico bayivuze ko mbere bakaba basa niba nabiyamiriza ico cegeranyo cy'iryo shirahamwe ICG subwa mbere biyamiriza ivyegeranyo vy'amashirahamwe mpuzamakungu kuko hari n'igiheruka cyaheruka gusohoka naco nyene biyamirije muri rero turi kumwe na numuvugizi wa leta Philippe Nzobonariba ubwa mbere ho ndabaramukije
mwaramutse neza
ikibazo cya mbere mwikicegeranyo ni giki munegura kuko mwanyarutse guca muvuga muti ano mashyirahamwe turayanegura ibyo ariko arakora ati bakorana nabo tutavuga arumwe ariko mu byo banditse naco mwavuze ko ikintu ni byo bandika si byo cyanjye nivyo
aha twamenyesha yuko icyo twaneguye muri icyo cegeranyo burya icegeranyo kirashobora kuba harimo ibintu by'ukuri byinshi akabamwe n'ibindi ubona neza ko ari ibinyoma hanyuma cyane cyane icyo tubaneguye n'intumbero hajya bavuga ko mu gusozera tusabye ibi kuko urashobora kubona inforo y'icegeranyo
ariko kombere mbere yo kudushika ngaho ico mwemera muri ico cegeranyo ni ikihe ico munegura ni ikihe
icyo twemera nuko muri ico cegeranyo wagisomye neza hagati na hagati urabona ko aho bacisha ko bayeyemvya ko hari ingingo leta yafashe kandi kadondaguriza itari nke mbwo mu nyuma mu guheruka igacizigaruka ikazikondagura ikavuga ko atacyo zari zimaze cyane naho leta yazifashe itazikurikije ngibyo rero leta yaranguye kugira ikurikize kizo ngingo nyinshi zagiye zirafatwa zijyanye no kugwanya abarya ibiturire atari kuzicisha ku ruho rw'amazi baca bagaruka bemeza ko leta atakirikira akora ikindi mumenya nuko kuri iyi raporo yasohowe ibyo ubundi ryashyira hamwe ICG icya ikintu sinobago cyatangaje leta ahubwo yasanze ari bisanzwe kubera ko iryo shyirahamwe rirafise akantu rifitiye leta y'u Burundi inkuru nziza
akantu kaninyabake
ako kantu rero umuntu yokabaza uti mbega ya leta mupfiki kuko nkuko twabivuze mu itangazo twasohoye batanguye imbere yuko amatora aba kuri barasohora icegeranyo ubona neza yuko bahanda n'izangara ariko umuntu yivuga ibikorwa na leta aho babwira makungu ngo ahagarike imfashanyo zo gutegura amatora ngo ntakigenda ngo babanze barondere nyabuna inteko mpuzamakungu ziza guhagarikira amatora urumva ko kagaye n'agasuzuguro iyo rero raporo imaze gusohoka twaratangaye turanasohora urwandiko ruyiyamiriza tukama twibaza tuti ko noneho babonye ko ibyo bintu basabye byo gusunika amatora bazi yuko iyo tudatora igihugu cyari kujya mu kaga iyo tudatora inzego zaba zataye ikiringo ibwirizwa shingiro ziziha ugaca ubona yuko bakamira mu coze mu bantu bamwe bamwe nk'abanyamigambwe bamwe bamwe amashyirahamwe amwe amwe yari amaze iminsi akora uko ashoboye kose kugira ngo barabe ingene amatora yo mu kwezi kwa gatanu yosiba hanyuma gutyo duhave dusubira muri ka kajagari twahitiyemo cya igihugu kitagira ukiramutswe none ishyirahamwe ryitwa mpuzamakungu riza rikemeza ko iyi ntwaro atakishoboye leta iryagirije ko rihengamye ribogamye wovuga ngo mupfiki ko niba buri cyo bahora
ariko ariko baragaruka bavuga ati politique nk'iyi politique ya tolerance zero bakerekana ingene itari kira ko baragaruka bavuga bati igenda ni byo mwibaza mwasomye ati raba abantu batunze badashobora gusigura ingene batunze mu mwanya muto ibyo byose si ibintu namwe mushobora kuvuga muti ni ibintu biboneka cyane ntibiboneka
je ndibaza iyo waramutse ufise intumbero yo gutuka umuntu wo gutuka ntagutorera ashobora kujya bavuze ngo inda y'umwori iboneka agasamo uvuze uti abantu batunze ngo bidasigurika ukaraba muri iki gisagara cya Bujumbura uko kingana ukaraba kuva aho amahoro abonekeye ugenda ukwire mu gihugu cyose kuva mu 2025 ufata inzira za Cibitoke uce muza kayogoro urabe amafuso ataha mu mihana y'abantu nukuvuga yuko aha mahoro abonekeye abantu bari baratungutse umutima nabari babifise bari barabyicaye ko batinya raba uzunguruke iki gisagara cha Rohero
ariko ivyo bavuga ati ivyo bintu bifiswe n'abari mu ntwaro kubereke none ayo mahoro yabonetse kuba ari mu ntwaro gusa batari mu ntwaro amahoro ntiyabonetse
ikinyoma rero gihagaze ngaho ibintu ubutunzi muri iki gisagara ubutunzi muri iki gihugu suga bari mu ntwaro nubwo abo bose bakuye amaboko mu mbuzu bagakamisha amahoro mugabo wewe nkuko twamaze kubona ko hari habantu bababwira bahanizo raporo twararivuze yuko iyi raporo se bayigize niyo babahaye bakubita ko
ikidodo ni bande bayibahaye
ni babandi bari mu mashira hamwe canye mu migambwe usaje tavuga rumwe na leta
ariko ivyo ni vyagereza bikomeye murabifite ivyemezo
turayifite ivyemezo nyene
nibi
ivyemezo cyambere nuko bobo bonyene umubwiye uti nka wa muntu yigera kuza agafata amazi sinema igisagara cyose ngo ndabira ya mazu yabari ku butegetsi umubwiye uti aya mazi yose ari ngaha mbwira aya bari ku butegetsi batari ku butegetsi ntacyo ashobora kwemera mugabo avugiye ikivunga akabwira makungu ngo ni wacaye juri gisagara cha Bujumbura mu ndege ati bijya byose uzobona uzoba ari ibyo abategetsi bari mu mugambo uri ku butegetsi none icyo si cyemezo gikwiye yuko uwo muntu abafitiye akantu ubwo butegetse
ariko mumbabare gatoya kuko uvuze ati iyi raporo turazi yuko ari abantu bayibandikiye bo bagashira ku kidodo nuko mwamuze ati yanditswe na naka so kuvuga gusa ngo kuko ibyo muri ko muravuga ni ibyo umenyesha makuru wa televiziyo ya Faransa yagize naho bisa nibihuye nivyo irishira hamwe yanditse
birahuye gose kuko
ariko nabantu babiri batandukanye ukujya mu journal ujya mu menyesha makuru nakorera ICJ akorera televiziyo ya France France 24 ICJ ni shiramu musanzwe muzi
je nangomba kubira yuko karego yivugiye uti hari amashira hamwe mwamwe ahora asohora ibyegeranyo leta kavyamiriza mu gihe amashira hamwe ari abiri cyangwa atatu mwabuze uti amwamwe kandi mbona ntose damage ubenga yobari nka abiri cyangwa atatu mugo yimwe yose umuntu ayivuga yishikiriye nimba nacishije mu kajya ka kija ugiye umenyesha makuru nukubera yuko bisa nibi uyavuze avuga ati ushitse Bujumbura ibintu bya mbere ubona ni iby'abategetsi rero aba ishira hamwe kya ICJ abirindi aba ujya umenyesha makuru icyo tuzi kibaze kugaragara nuko aba bahinkuru inkuru ni babandi nyene ni bamwe ni ya mashira hamwe usanga mu byasohora misi yose atuka leta arkyoza leta ni ya mashirahamwe twavuga tuti akorana na ya migambwe yavuga ko itemeye ibyavuye mu matora y'ikibiri ibyo biragaragara kuko usanga iyi raporo aba bahaye ICJ ejo hazoza abandi kandi twabana abo nyine twabiyamirije bamwe bya bindi nyene
ariko umuvugizi wa leta ugiye kuraba noneho mu byo basaba baravuga bati turavye ivyo byose leta yari kwiye gushiraho ya sentare ishobora gucira imanza abategetsi bakuru bakuru bari bakwiye kuraba ingene amasoko atangwa bakurikirane neza aba bantu batunze ibintu kumbure babisigure berekane yuko bagiye barariha amakori ivyo si ibintu byumvikana kumbure binanditse mu mategeko byoroshye gukora hako muca muvuga gusa ati ivyo ariko baravuga bafise irinde ntumbere
tuvuga yuko bavuga ibyo bintu bifite intumbero kuko ibi bariko baravuga inzego zo gucungera barya ibituriye no kubahasha mu kugira ngo leta y'u Burundi zishireho ntiyarindiriye kwirishira hamwe ribanza gutera kama munazi yuko iyi leta kuva mu 2005 niyo leta mu mareta yose yatwaye u Burundi kuva twikukiye yagize ubushikirangaje bw'intwari bereye mumbwire ku rutonde rw'abagize leta y'u Burundi kuva twikukiye ubwo bushikiranganye bwabaho
ariko baravuga ati kuzishiraho baremera ko mwazishizeho kandi ko ari byiza mugabo bakavuga bati ntacho ziriko zirakora zibohewe amaboko imugongo timuzirekeze kore koko nkuko amategeko abirekura
erega ni bimwe nababwira nti iyo umuntu akwanka n'umwana uhetse akubwira ko ari uruzigo kandi adoshye kuko abakwanka umuntu akwanka uraburukije inka ari ishashi yagayaga kubwira ngo uturukije umuguta kuko abakwanka ubwa mbere leta ifashe umugambi ati turabona ko bikeneye gushyiraho inzego zo kurwanya igiturire no kuvuga iki iyo leta ibisanze igiturire kiriho murazi ko igiturire kiriho kuva nkeka no kuva kuri Yesu Kristo baravuza babatoza ko umutoza ko ari n'umufarizayo nyine abatoza ko ari bari bameze babagiriza yuko batoza batorera Sezar agende bagatora ashira mu mpfuko rero umugenzo wo kurya igiturire si umugenzo wazanywe n'iyi Repubulika irongowe na Nkurunziza nk'uko menga aba bagize icegeranyo bagomba kubimwegekako igiture ni kintu kiri mu mico nka yose y'ahantu hari faranga hari abantu bababwa bama bagomba guca bacakira leta ikikora ishiraho ingingo zituma wa mama wamira ugufashwe ugafata ugapfunga hanyuma uguca umwanya w'intoki nabura ndabakarorero mu bihugu bya rutura ibinyene bisanze bidufasha kangahe ku munsi muza mwumva ngo habaye icyo bita skandale no kuvuga ibintu byo twokwita ibitera soni akamara maza kadukanye ngo basanze umushikiranganje kanaka ngo yagirizwa ngo imbere yuko aba umushikiranganje ngo giye yahora twara igisagara kiniki canke giye yahora afise inguriri nire ngo yaragize ubunyonyize
ariko ayo ma leta ya muri ko muravuga ntacaje hejuru ngo abantu babivuze bariko barabesha bafise ntombere yo kutugwanya
oya ayo ma leta ubwa mbere hoho ni yabyifatira kuko uwo babishyize ko ariregura murabizi bariregura mu bihugu nka byose iyo babiregura nta na rimwe ibagira iki cegeranyo baraci babwira leta ngo leta igizwe n'abasuma ntibavuga ngo ubufaransa amerika ubudagi ngo nta leta ihari ngo irangwa n'abasuma aravuga ati hari umushikiranganje w'uyu yashikiwe nibi mugo wowe havuga yuko ari leta yose murumva yamaze gufata ko ari ubutegetsi bwose ucubona intumbero abafise rero mvuze nti mu ngingo zafashwe n'iyi leta nkuru nziza hari ubwo bushikiranganje hari intuzeye ugwego rujejwe kugwanya ibiturire brigade andikora ibyo hari sentare yo guhasha abarya ibiturire umaze gushiraho ayo mategeko izo zitizi zose haba hasigaye yuko abantu abanyagihugu n'aba bumva mu makungu bagufata mu mugongo bakagufasha guhana mugabo ntibakwagiriza ngo nta na kimukora ngo ahubwo niwe ubigira nta nasohora urutonde ngo bamaze gupfungwa bafashwe ntasohora urutonde muri raporo yiwe rw'amafaranga amaze kwinjira kugaruka gutozwa n'izo nzego we gusa agafatira ngo n'ubu baracabandanya ngo mbere n'akarorero ngo bigigwa ngo nawe bategetse urumva rero iryo shyirahamwe ikiba carizanye ni ukwegura ubwo butegetsi si ukubufata mu mugongo uvuga ati
ariko gatoya ingorane mu byo basaba ko ni ibintu hafi bitanu ariho gushyiraho iyi sentare ishobora gucira imanza yaba umukuru w'igihugu umukuru w'inama nshingamateka n'umukuru w'inama nkenguzamateka hariho ibyuko aya masentare ibintu bimwe bimwe bikorerwayo byigenga koko kugira bashobore kubikurikirana hariho uko ano masoko n'izi nzego muri ko muravuga zose ziba zigenga ni abantu bo muri leta ntiwe bazishira ko ukuboko ibi byose si ibintu kumbure mu ntwari bereye nkuko muvuga mu tuni mwatangwe kwishiraho byumvikana yuko hamwe byo gukogwa nkuko bari kubara bisaba byo bari byiza cyane
cyane nababwiye ibyo bavuga n'ibyo basaba ntibavuga bibi intumbero babihaniyo mbi mvuze ni igihizo nzego zajaho
ariko iyo ntumbero muyisomera he
iyo ntumbero uyisomera mu kagoborange bashiramo maze bakubwira ati ubu ibijyanye no gutanga akazi banza mu bihagarike mu bihe amashirahamwe ategamiye leta ayo mashirahamwe bakorana mwamwe kosanga muri cyo cegeranyo twamaze kubabonana barana basabiye n'imfashanyo mu gihe we uri igihugu cigenga umuntu aguhagara hejuru ngo kuva uno munsi ndagutegetse gukora gutya kandi wari usanzwe uri kurakora wumva ako kagaya n'agasuzuguro mu kumwishyura uwo mwitabira umusiga amavuta nawe ari karagusiga ibyondo ibyo ntibishoboka ibyo kuvuga ngo shyiraho sentare izocira imanza abategetsi bakuru ibyo ni ibintu bijya mu guhindura amateka basanzwe hari bisa n'ibi bimaze iminsi bitera uruhagarara yuko abategetsi bakuru bagwiza gutayikora nk'abandi si leta y'ubunene yabyiyumviriye kandi si umukuru w'igihugu yatanguje uwo mugamba ati ubu rero harageze ko umwe wese agira icyo aterereye mugabo hari abaciye babyita basimbira ko ngo ibi nitwibuka abdi mwatebye waba uti mbe kubera iki mutahora muryogora mu ntwaro zaheze mutigira muvuga ati mbe bimeze gute n'abahitiye batwara batigeze bikata ikori nibo baca kwisunzu ngo ahubwo mwadutebeye kandi babona ko leta uwo mugambi yawufashe kandi yagutumbereza n'aya mategeko rero ko yagiyeho leta icikora irabye nyene ayo mashyirahamwe akora izo nzego zikora ikabona utunenge zikabona aho zizirikiwe ku munsi ufatiye cy'umuntu yogira ati evaluation kuraba ingene yakoze hajya niweze ukamenya uti dukosora itegeko turihindure gutya kugira ngo akore neza kurusha iyo baza bavuga ku cyo bintu byaragendeka mugabo ntibaze bakubwira yuko ibyo wakoze byose atanamba ahubwo ari wewe uri kurabyica kandi we muntu mbere wari ufise ari kubandanya uryoherereza nk'umunyeshuri ari kariga agatahana manota make muzege ku trimestre ya mbere ntucumucu mutima ngo urumva ngo ngwe ngo wishinga kugiba gusa ngo nicaye n'imikato ugende ndiriye wa mwana ntacumaze uraraba ibyo yashobye gutora ukamusaba uti nibaza ku ipasika aho kuzogerageza mugabo ntuce nka ngo muryo mutima ahandi wo ntacaheza ngo azavamo
Ukumbura kabazo kanyuma mbere yuko abanyagihugu nabo bashobora kubabaza mu minsi heze twarabonye mwirukana bamwe mu baserukira imashira hamwe ngaha mu Burundi yo navuza mwamwe mu fitani ingorane ubu hari zindi ngingo muza gufata ku kwirishira hamwe ISG nimba zihari nizi
nta ngingo tuzofatira shira hamwe nkiri kuko yonyene gyaramaze kwikura gashamba twarababwiye ruti ko mwagaya barundi ko badashobora gutunganya amatora bukiye inzego zahagiye mu gashohora mu gasohora irindi tangazo ubihumbi 211 bivyemeza yuko uburundi bwigenga bwitwara ko ariyo impasse politique atagi gishobotse ngo kubera abanse kuja mu matora kandi atari leta yababuje kuja mu matora hanyuma naho gacasubira gusohora nkibi twabasabye tuti muratanguranya abona mwikubita gashye kuko niyo mwitangazo twasohoye ejo bundi tariki 23 twabwiye yuko leta isabyegeshira mu ICJ yuko yohumuka yoterije imbere mu byiyumviro no mu mutwe mu maraporo izo zirasohora ibanze ishike mu gihugu ibanze yitonde ireke kubogama kugira ngo nibyo isohora bigira agaciro kuko twerekanye yuko ibyimanze gusohora byose bihengamye
ariko muravye igihagararo cy'ishira hamwe ICJ murazi ko ari ishira hamwe rikomeye ririmo ibihugu vya rutura ntimwumvira yuko kugirana ingorane nayo mu byo bariko baravuga na leta y'u Burundi ishobora nayo nyene kwagira ingorane
leta y'u Burundi nishobora kugirira ingorane kuko aya mashira hamwe bayita ngo ni no gouvernemental na mashira hamwe yigenga mugabo atunzwe n'imfashanyo za mareta cyo kimwe na ya mashira hamwe yino atunzwe n'izo nizo mfashanyo icyo rero twasanze bahuriye ko nuko babona bati ibi bihugu bidutunze birafise ingorane kandi nibyo baramaze kumenyesha mu bihugu byose bya Buraya byahe yuko imfashanyo kubera ingorane z'ubutunzi bafise bagiye kuzigabanya mu guhera ku mfashanyo bahama leta ati bakayacisha mu mashyira hamwe yigenga iri shyira hamwe bene ririronse rikaronka n'abandi rinotorerako si ukuvuga yuko biriya bihugu bica biheba Burundi iyo aba byakorera ku byo mashyira hamwe agira amatora ntiyari kuba ntibari kuzana nduzeye uburyo bwo kuzana amatora kandi bamaze gusaba ati sibya iyo bavuga bati mu Burundi nta leta iriho kugira bayivuze mwaka uheze ibihugu bidufashe ntabyo yadufashije mugabo urabona nabo sabana baranabona yuko ataba abantu basa n'abahengamye kandi nayo mareta uvuga bafasha burya dusohoye itangazo nayo nyine turavugana nabo tutibaje abantu banyu basubire ko naho mubafasha imigambi mudufitiye siyo badufitiye bagaheza bakaraba bashobora guhuriza kugira ngo basukemwe amabisi ibintu bigende neza
ikiganiro naho ni kabizi umutumire akaba ari Philippe Nzobonariban umuvugizi wa leta y'u Burundi ni kuri kiyago gihagaze ku cegeranyo ishira hamwe ICJ reso deheruka gusohora leta y'u Burundi ikaba yaraciyamirije mukamufise rero cyo mubaza umuvugizi wa leta mwakura ku nimero zibiri mumenyereye ni 22 24 43 34 cyangwa 22 24 43 34 76 ndayibutsa yuko kubaza mu rufaso ni no kubahereza umwanya ari ukubaha abandi abakora bose bafise umunota umwe kugira mubaze Philippe Nzobonariba twakira umugwi w'abantu bane mufata iminota ine nyene kugira mubishure mugerageze kuyubahiriza kugira abashaka kubabaza bose bashobore kubabaza hari umunyagihugu wa mbere ku murongo bwake
amahoro
muri bande
utoma
mubaza mufise umunota umwe
ego je muri make nagomba mvuge nti ubwa mbere bwo mu Burundi no vuga nti hariho ukuntu twovuga ko dukererejwe muri demokrasi kuko ndaje ibiba mu gihugu kenshi ni gake abari muri leta bamaba bemera gukebugwa
alo turakumva Toma
kuko ndaje iyo bari ko baravuga ivyegeranya bigasohoka bivuga kuri abantu bo muri ADC ko bari ko bategura intambara leta igimbere kabishigikira mugihe bageze bati muri leta hari akantu gahaze ntibemera nta n'umunsi n'umwe barigera bemera ngo bavuge bati ibi ni by'ukuri turi mu makosa twakwiye kuyikosora hanyuma ku bijyanye n'agateka kazina muntu n'ukuri navuga nti honyine hariho ikintu bagihagije kuko hariho abemererwa kugira imyerekano n'abatayemererwa. Ibyo byose navuga nti muri leta bakwiye kuduha umuco bakamenya yuko ejo hagize akaba karabanyita bakemera gukengwa kuko ngo hajya ngo bamegura batikwinjira byanda bakwaje. Iyo umuntu yaje gukengwa n'ejo azohura n'agashandara w'umuntu yakikuye ko iyo bariko baramukebura bariko baramwambika.
Murakoze cyane Toma kuri ico tubazo twawe mu mwanya baraguhenyesha arundi munyagiye ku murongo bwa KE.
Aramusesheje.
Mwaramutse muri bande?
Ferdinand
mubahereza umunota.
Yego ndaramukije umutumire.
Amahoro neza.
Amahoro naho bavuga ngo harabantu majewe n'ivyimbiro vy'abandi nta muntu antuma. Hanyuma. Ikintu nagira ndamwibaritse. Yavuze yuko kuri byuko avuga ngo aya mareta yahora ngo nta makori ngo yatanga ngo ntake. Harya iyo uri kurarima ukabona babandanya bakoneshereza ucubandanya no kuraba ico gituma abo bakoneshereza kugira ngo urambwe nabo bazitirira. Rero aya mareta yaciye yari mu ntambara. Ubu rero hariho leta yatowe n'abanyagihugu. Ubu rero nico gituma ntibavuga ivyo by'ubwambere hama ikindi naco. Unye mweko mwariko muravuga ivyo biturira. Ibyo biturire mbega ko mbona abategetsi bamwe bamwe hariho abatanze akarere bakerekana amatungo yabo imbere y'uko binjira mu mahanga bashinzwe. Dwa byarabandanije hose cyangwa harimo amwe amwe batabyerekanye. Hama ikindi naco. Ikindi naco n'uzodorerako. Imbere ya byose mbere igihe hari gihe bigera kuvuga icegano cigera gukora kuri bari bimugambwe muri ADC kibiri bati bariko hari bariko baragwana. Leta yarihuse kuvyemera ubwo nyene twaje twumva yuko bamaze kuvyemera ati nivyo. Ariko umugabo w'unya yamashira ayisha mu gihe hanze bizavuze ntibigeze bagira bati hinge tubanze tubitoze turabe. Bace bihutira kubihakana. Murakoze
cyane. Hari umunyagihugu agira gatatu ku murongo bwa KE.
Amahoro.
Amahoro muri bande?
Niho bakiri Jean Pacifique.
Jean Pacifique mubaze.
Nagomba kubaza umutumire. Bo nk'umuvugizi nagomba ndamubaze. Bo iyo twumviriza abavugizi bariko baravuga twe turibaza batinde uwo bavugira hamwe yoza yuvuga uko bavuga kuko hari amajambo bavuga vrema tukumva aduca umutima. Hanyuma ikibazo kigira kabiri yewe icyo cyakabiri ngo bakwibaza uwo nzoba nari banyene mukurikiranye mu myaka yahera mu za 1996 mu by'ukuri yaravuga kubijyanye hagati k'akazi na muntu. None ubu uko atakibivuga mbega byoba byaraheze cyane muntu umunyagihugu arubahirizwa nkakumwe yabigaya kera. Ikibazo cyane ni icyo kandi mumenyeshure. Murakoze.
Murakoze Jean Pacifique no kubahiriza umwanya. Nibaza ko abandi bazakurabira ko akarorero. Hari uwundi munyagihugu ku murongo bwa KE. Bwa KE. Muri bande?
Ndi Alexi.
Alexi mubaze.
Mwaramutse Philippe.
Amahoro.
Icyo nagomba kubabaza. Nagomba kubabaza kenshi na kenshi iyo amashyirahamwe mpuzamakungu avuze ibintu kubera iki abishyikiriza nk'uno munsi mukaca mubwira icyo bivuze ko nk'ejo mbega mamaje gutohoza yuko ivyo bavuze aba ari vyo canke atari vyo. Hama ikindi naco. Mbega bujyaye kuvugira leta no kuvugira abanyagihugu igihugu cyose bitandukaniye kubera mwavuze muti barakuye kwa gahuzu abarundi. Muraza kubidutandukaniza. Hama ikindi naco. Burya aha mu Burundi hamwe hoba hariko harabi ibintu bibi bimwe bihabwa bihanwa na CPI irya yirahe. Ejo hogira abantu bakazoba ariko barahanigwa irahe nko mu myaka izoza muzava muvuga muti CPI nayo yaturenganije. Hama naco mu guheza muce mutubwira ico mwapfuye na International Crisis Group kwe mwavuze muti barabanka mwapfuye iki muze kunyishura kuri ibyo bibazo. Murakoze
cyane. Noneho Philippe nzobona ari bamuvugize wa leta mufate iminota ine muyubahirize ku bibazo bya Toma Ferdinand Jean Pacifique na Alex.
Biragoye kubahiriza iminota ine
ariko mugerageze
umwe wese yabajije ibibazo birenga bine umva biragura mugabo ndagerageza gucagagura kuko ibibazo babajije biratomoye. Yego Tomati turacakeheje muri demokrasi. Muri demokrasi mu Burundi ntituri inyuma cyane. Ntituri inyuma kuko turavye intambwe duteye ko hariho benshi badufatira kw'akarorero. Hari n'abandi batarategera mbere igihugu cy'amazi imyaka mirongo ingahe mu ntambara ingene ibintu bishobora kunguruza gutera bijya imbere nk'uko. Nukuri bugiye gufise ikirezi perezida Yamaya abivuze ati namenye ko cera. Nagoma mpumurize Toma ushima turi muri demokrasi. Iyo tutaba muri demokrasi nza kwiteka ikibazo cyiwe ninumira. Ubu rero ntidutinye ibibazo. Niye n'intambwe nayishime. Ubwa kabiri ati leta iranka gukebugwa sivyo leta ni yangu kebugwa numukuru wayo ni yangu kebugwa nubwa mbere mu bihugu bitari bike mubona umukuru w'igihugu yicara amasaha abiri atatu ati abashaka nimumbaze ibyo mwifuza byose kandi ntibabwira ngo iki kibazo kibangire no kuvuga ba wemeye gukebugwa ariko rero hari gukebugwa no gukebugwa hari ugutuka atagutorera nubunda gukebura mu rupfasoni iyo rero umuntu akwifatiye mu gahanga ubene uwo muntu uramuyamiriza iyo gukebuye ukabona kwa gukebuye ahubwo uramushimira kwezo kikosora hanyuma ati leta ntiyemera makosa itiyemera makosa yibitemera makosa nk'ikintu kitatumbereye ntibigitumbereza kandi burya hari ikosa akaba no kwihenda urashobora ko wasoha itegeko ukihweza igenda rikorera kuri gasanga abantu benshi no kuravuga ati ahantu ni yameze neza mu itegeko rikurikira uraheza ukagorora ufatiye kuvyo bagukebuye akarorero ni igihe bashiragaho umugwi uhagarikira amatora murazi ko benshi bavuye atoya ati umuntu tukumvisa uhagarikiye titumwimvamo neza gerageza baricaye hamwe bukebuke baraheza barashiraho umugwi bose bemera nibaza kuko ari gukebugwa iri uyu mugwi wagateka kazi na muntu uyu mugwi wigenga mukuje murazi ko byateye impari zitari nyeye bukebuke urajaho none leta idakebugwa ni beniyo
ariko kubereke hoho mwanka kwa ISG nayo bakebura
nabibabwiye nditwanse ko ISG dukebura twanka kwidurikiwaoza kandi dutuka kuko na numwe wizandika ko mugira ngo ubu butegetsi nibushobye gukingira imbibe zabwo uzoheza ukamwemera ko atacumaze mu rugo aho rero muravyumva ISG dupfa yuko igaya igasuzugura inzego zirongoye igihugu kandi kabigira yisubiriza n'ukuri bene uwo muntu na wewe aje mu rugi wawe akamera ngo gutuka ugutukira mu bana uramubwira uti mvira ku irembo wasemawe
aravuga ati ivyegeranyo bimwe bimwe bibakebura ntimushaka munyaruka kubigira cyo bivuze ko tariko ibidoma kuri toke nka DC kibiri abo mutavuga rumwe ati mu mwanya munyaruka kuvyemera
sivyo navyo nyene sivyo na gato yuko icegeranyo duhora tugifatira umwanya haraho dufata tumara nk'iminsi ibiri cyangwa itatu tucyitonda ariko turagisoma umuntu akagira icyo akivuze ko yabonye ibirimo byiza n'ibindi bibi n'ikindi ubona ko kije cyuhira ikibi mu cyahiti icyo urumva ntuhirwa uramarindwi uri kurakira kandi urabona intumbero ishikira kiba gifise rero hari akandi yavuze ati mbese Ferdinando
uyu
ni Thomas Vyaheze Ferdinando yavuga ati leta yahahora ntiyatangi kori ati kuko iyo leta zayama leta yama mu ntambara arabeshe n'ukuri arabeshe kuko ntiwovuga ngo ama leta kuva twikukira twamye mu ntambara haracugwibo nivyo ntuzuje kumbwira yuko kuva kuri micyomero 36 gushikira 76 ko twayimaze turi mu ntambara mbe niba batatangi kori kwirindi kori ryatangwa aho bagazaziye ntiyakuye kori ry'umutwe ayandi makori asanga atanga gatangwa none icyiyumvira cyo kuvuga ati mbe kumenga turafise uburyo kurusha abandi reka dutange natwe ikore nkuru nziza yakizanye kubera ko intambara yaheze na yabasigaye bose batwaye badashobora gutanga ikore kubera intambara mbe bwari uburyo bwo kwigarukira ko ibyo vuga gusa muti leta zahora kandi nazo ntizacumuye kutayatanga kuko ntategeko rya babwira gitanga bakorera kubihari
ariko hariho ibyo avuga ati kombura n'amajambo tumukuru w'igihugu yaravuze yuko abantu berekana amatungo yabo ati naho bayerekana uno munsi umunyagihugu nashobora kumenya yuko ibyo berekanye ari byo ati mbega aho byaranabandanije
jewe nibuka umwaka tuhaja twaragiye muri Cour Supreme n'ibintu bagira mu ibanga bagaheza bakugara bagashira mu ntuze iyo declaration
ariko bigirwa mu ibanga abantu bamenya gute ko nk'ibyo ibyo mwatwaye mu iryo banga ari byo cyane atari byo
jewe nibaza ko uko babitegekanije kwari uko niba sentare ikurikira igwanya ibiturire ifese nk'ivyemezo bigaragara ikeneye kugutaho kugutohoza ko baragenda bati umuntu afise ibi nibi nibi mbe mu byo yari yashikirije mu icyo gihe yarabifise ubwo rero n'uruhara rw'iyo sentare si uruhara ko umuntu wese ahita umubwira ngo icyo yavuze ko afise amafaranga angana gutya kuri banki niyi ngo afise akazu gapangishijwe mu kirundo afise inka zingahe mu rukoko ibyo nibaza ko nibanga ry'umwe mugabo icyo bavuga bavuga ati wewe dondagura ibyo ufise ukavyandika bakugara bakabika rero nibaza yuko ibikenewe mu by'ukuri sikuba ngo naka ngo bamwagiriza ko atunze ibiki nababwiye uko no muri iki cegeranyo icyo twapfuye harabaje nka kuvuga ngo ndabira bijya byose ariko biraduga hajya bakavyitirira ngo ni by'umukoroneri naka kandi bazi ko babesha kuko bimaze guja mwibarabara bose bahaca bajya ngo ikoroneri naka hewe kumbo nawe dakazwe bari karubaga cyari mu fondation kubera we umuntu yadumishije ibyo ryo tuzaza tukagwanya
ariko kumbure ibi bintu no munsi muragenzura uko abatari bake barabigara uko muri nano mashira hamwe muragenzura uko hariho no mu ntara zimwe zimavuga ati ibintu ntibyigeze bishyirwa mu ngiro mwarasuzumye neza murabona yuko abantu bose berekanye amatungo yabo ko ndabayakaro nko mu ntara ya mwaro mpenga ntabigeze babikora
icyo rero ni kibazo tubwirizwa kwicara tugasubiramo kuko mu byukuri mu bagenzura abagiye barikurikiza si leta yigenzura ikurikira hari inzego zibijejwe tushobora kuzobazaho igejeje kugenzura aho hantu uko bingana aho bigeze kuko si leta igira isekeza nk'iri dora tugira cyo gusigura ibintu n'ibindi ngo leta igira isekeza guza kubaza ngo bebura amatari ya dekaraye biki yagize yavuze ibiri
ariko atare leta undi yabikora n'inde
oya leta buryo bayifata ikivunga leta ifite inzego je mwambaye bagije kwa muvugizi wa leta hari inzego za leta kandi zo ni leta zibijejwe
inzego za leta zikoreshwa na leta nyine
zikoreshwa na leta rero twibaza ko zikora akazi kazo cyo yituma muze ndi leta izo zibaza aho zigije gukora icyo zagenewe kuko zibiza gutanga raporo
Ariko Jean Pascal avuga ati ari abavugizi bamwe bamwe bavuga amajambo aca umutima akavuga ati ibyo bavuga mu minsi yahera uno munsi warahinduye sinzi cyo mwishura
oya no mwishura yuko urya sinahinduye biva icyo gihe ibyo navuga yaza yumva kamusa kamusoserereza kuko icyo gihe ashobora kuba twari duhuje ingorane akavuga ati yo uyu muntu yamvugiye
ubu nti mugihuje rero
ubu sinzi hahagaze je ibyo mvuga uze munyubize mu ntega matwe aravuga ngo uno munsi imbere yo yadututse mugabo jewe ku mutima wanje navuze byo mbona biri kubiragirwa rero kera je bavuga ko bananyita n'icyo zina n'ubu ndacari fise banyita ngo ndi ndurenganye ko navuga nti n'ukuri nshura kwemera ko umuntu umuhotora abona kuko naje umbonyoye ko induru zaravuga n'uno munsi sindigera nshigikira umuntu ariko arahotora uwundi mugabo umuntu nawe agomba guhotora uwundi yitwaza kutarenganywa twibwira nti oya umuntu arakwivuna rero iyo uvugiye umuntu ukabora shigikiye wa wundi je yandenganije yandengiye akarimbe namwitwarira ngo ri kujya muntu ngo uri kuramutoteza nanjye nzi ko yantoteje niho rero haca hava nkavuga ngo bwa wundi asigaye ahengamye mu byukuri je bimvugira byo mvugikuri kubiraba ineza y'igihugu ubu mvuze ndi irishira hamwe ryadutyoje ryadukuye ko gahuzo yadutuki intwara meto sa utukiye abapolisi ngo ntacyo bamaze ndashaka gukingira urubibi rw'u Burundi cye ndabivuga kamuroni ngo no Burundi sinshobora kuburyohera ngo urabesha ngo ugishira hamwe ngo urihe amashugwe nyabona ngo abapolisi ngo ntacyo bamaze kuko hari abavuga ngo ntacyo bamaze muramuvyumva babivugira ku radio ngo noneho byabananiye hari nabigeze kuvuga ngo badukure ngo muri Bujumbura rero tubashaka kuko bari babaraye ku mugondo bababuza gutera agacegera ava avyuka mu gitondo abapolisi ni babi kuko bamubuza konona
ukumbura Alex hari ibibazo bimwe yabaje mu ishuri ariko ari kibazo avuga ati ejo CPI ya Sentare